ngisahamba ne. Nanhlanje ngizokhala namajika, ngizobuya late. So ungasihluphi ngalokhu ungifonele. Oh and musu uhambisa abantwana esikoleni ungakhohlwa ukudlulela uya khona uncane. Feedback sengizothola ngane. Ciao.
Good morning to you too, Lindani. Uzuqale nini manje wena soqama umtshela ukuthi ngenzeni kanye nokubingelela. Hayi ushintshile wena. And futhi mangaphila nawe, uzophatha ikhanda. Khadi likapetrol alikho kuphesi yami. Noma funa ngihlezi ngisebenzisa ikhash.
Ngizoba late busa, ngizoba kufana uma ngisekhona lana. Hawu, unyalo namacala, ngizoyibona uma ngibuya leyo. Oh, and for you petrol, usebenzisa ikhash, ne? Sharp, ne?
Linda, hayi cha. Hayi, yashibile indoda, yes. Kathi, wozani? Ngizogibela ibhasi namhlanje, ne? Mama uzoba nendlela. Sheshisani, ngisendlele.
Sengicabeni, mama. Awusho, mama, baba wayibuyele esola at night. Uma ngire wabhizi sayikhe nje, mina ngeke ngithi into njalo. Usani nje isikhathi sami.
Ngabuye kube yini futhi ukuthi wona la mabhizinisi amenza ukuthi abe phakathi kobusuku. Kodwa ngizothi ngifuna ukuthi sihlale sami ngenza amapeli. Ungalingi empilweni, ujahele umshado futhi kubalulekile ukufunda ukuzimela.
Ngiyabonga ma, futhi sikhule esifundeni ngizitholele kulo lapho. Awubonge nje wakethe umsebenzi wakho ngoba efuna ukuthi ube u-housewife. Ajike futhi angabi naso isikhathi sakho. Hayi, uyabengezela mama.
Futhi akasibona isidingo sokuthi ngisebenze. Ngoba imali akuyona inkinga. Ajike akhohlwe ukuthi nami ngiyayidinga le attention njengonkosikazi wakhe. Nayi ibhasi seyishayile ukuthi anihambe kahle yaso.
Aw ma, bye. Uma sebhekana lapho ekudla ngiyayisa sokudla kwabantu. Angisazi ukuthi kubizwa kodwa kwakumnandi. Oh makhulu umuzi wosibene.
Hayi wadlala ngami kethi. Ngizobona yaso. Nihambeni kahle.
Angithi ngikhumbula obukani lona wase-Centurion. Yeah. Udini engibhalele emapheni akhe kusele ukuthi sithinte abafana bamenze njalo. Kodwa ngizinika wena first lady ama-direction nezikhathi avame ukubuya ngazo ekhaya.
Yeah. You go girl. Yazi, I think I know the guy. Angithi ufika ngamathenda, qashise ngemizi, futhi umashonisa. Great, siyabona ke manje, the game is about to begin. Kodwa ke, oh, ngangithi ushadile nje, ubukani.
Ushadile vele so what nisi. Arifuse phela efuna sishade umshado omhlophe futhi ethu zongithula kumkati as unkosikazi wesibili. Zingathi mina okungcono singaya kubani angamtsheli umkati ngoba uzongafa. Sengiwina kanjalo ya.
Uthelelele ipensi aba wena esizonqume kayo-ke da. Hey, kokwami bafazi. Woo! Kusazoba yiprocess. Phela guys, Lindani sasemusha. Manje uma kwethu mayisakhile. Wena boma romantic dinner and ton. Kusazoba intwene nje kodwa ke ngobuthako semrise ungakhathazeki ngizodonsa igentle la spandi sikini
wena sibe ubuye ungisebenzi nje ngathi samthanda sifika yasilindani njalo maka waphatha igama lakhe muyizethi into engapheli nje kodwa nosipho ungikhumuzelani ukuthanda umuntu udinisa ukhohlwa ukuthi uzingesibhizinisi kuyena. Ngake ngamthanda shemi lofuthi wakwampungose. Ngaze ngize ukuthi inhliziyo yami ithethekile ngempela uyena. Washona kakhulu kodwa naye.
Yho ungangikhumbuzi. Yho ungezwa mshini. Yho ungafuni kuzo. Engase ngibone ukuthi sabaya. Esabaya. Kodwa ke yazi. Mengani sisi ukuthi I'm calling for you then. Then as guys, on chit arises. Hi, as if a fetu. Who writes is so romantic, eh? Guys,
he hasn't come any mean no kumbu and jim dab gale, but it is Adam Senko's. But I've been a making tongues, it's up the job, it's log and just sitting on miss.
Swellan.
But guys, must come in my jeep in this around food. I hear come out of the the client, yeah, to do the business. But okay, I was told from the very beginning that you don't need business with pleasure. No matter what you're doing for me, what's late?
Ah, so, jumbo on the lekalin. Na manje senjalo akukho okushintshile and you should stop calling me boss lady yazi ngoba izojumpisa yini abantu bazosuke beyisole yazi lami si selingana singabona intanga yabo mesibizana ngamagama azi ma usasho kanjalo azi yokhipha i-6 ebandani
okay
okay
all right now send them through
okay bye
ngishiyo
kiyela oh okay Like I'm saying, so I'll talk to you later. I'll send you the room service also.
Hey, Bobrani, how was it?
Yeah, I'm late. Since I just got to tell you something, if you don't know what's happening, just call me. I come back and I'm going to attend the you go keep going. This is me. So I need to drop off some things in the kitchen.
Okay,
you
know that I'm going to school and I was late.
Okay.
You don't have to come back. I'm saying, ladies.
No.
Ngizwa kuthiwa ke khona omunye wabo ongasahlukani naye basho sibahle.
Sibahle. Hayi. Xolo. Usikhathazeke into engekho sithanda sami. I met that girl only once.
Okay.
And that was it. Emva kwalokho azange aphinde ngambona futhi.
Okay, ngiyabuzwa.
Okay. Ngiyakuthanda.
Okay, nami ngiyakuthanda.
Okay, ngizombona later. Bebe. Ngizobona later na. Okay, bye guys.
Bye.
How ma?
Because, can't they give fun? I've been in
China. Why would I ever call them? No, I'm not so full of things. I'm going
to go to the house. Come on, dear. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
I'm going to go to the house. Excelling, being the same, Kuruman, Katie, and calls out to be saying, I'm going to go to the same guy.
How bangene uma kangani? Phela uluthando uma Excel ubengicela ukuthi ngimthengele lokuthi abakubalume.
Ha makhulu. Ase ngajabula. Ngiyazi ukuthi uzosixoxa indaba ebusuku. Ngiyazi ukuthi sengikhulile. Ukuthi nje uyangichaza mase ubengalisa ukuthi ibhube silalidla kanjani intombazane eyayihamba ehlathini.
Hello makhulu. Mina nje ubaba yimi ucaneka kusena ukuthi angibhekele lokuya kudla kuyasiza ukudla kwamalo njengamanje nje ngilambe strong
oh bengithi ngizophumula emzini umntanami bengingazi ukuthi ngizosebenza kodwa-ke kathi ngizonikhosayela eyodwa ingane kwanye kodwa sizoqala sipheke ukudla kukamthanda kuqala ningabe nisakhohlwa igama lakho kuthiwa uqathela ingaphi umntana kamakhelwane walibheka wabheka ikati elokhu ephendula ephendula elokhu evuka nezambane nje elokhu ephendula evuka nezambane okay-ke bazukulu bami hambani noshintsha khathi nizobuya nisitshane ukuthi esikoleni kuthiweni
hhayi kodwa ma uyalenza ilanga lapho
yazi kuya ngami bengizothi uvele uhlale la kodwa yo ulindani akafuni nomuzi wakhe
kodwa ngoba bakhe ngathini sengisuka le ekhaya ngizohlala emzilweni indoda ubaba wakhe engafili ekhona bokuthi uhambile uyosebenza usebenzela kude akabuyi akusho ukuthi sengingathusa ngizohlala emzilweni
hawu ma bakhona nomana bobhekazi ningani zabo ma uzothini uma kulokuthi ubaba suzitholela isikedi phela
neke kwenzeke lokho ngabe siqale nini uyazi nginesikhathi esingakanani ngithandana nobaba wakho sengihlale naye yamashumi amabili eminyaka akaze ngiyibone ntombi
ebeleni kuthole emagqekeni thina mashaya ingoma yeyabamele eceleni abasuka endleleni lesigubhu sasincele ebeleni kukhala amakhwela thina mashaya
Then if singabuya any, I'll give you a calling that you know this person will be sitting down. Yeah, and Lindani Buka, Mbabu Suwanza Pilak Bimba, Mbabu Fazwa Kukutu Yamu Chumbes. I'm from Mina Pate, and I'm just Fazwa, I'm so to me with that. Yes, I'm not going to. And you're telling me, I'm from Mina Pate, but
well, I'm not a right, yes. Because now we are staying in Castle to be in the girls, I want to know. Yeah, so we are supposed to be in the land again. You have time again. It's part of the life. I'm not familiar with the family that you're putting up here. Sure.